Ki te titiro atu ki te nuinga o ngā kaimahi hanganga, tērā koe e pōhehe, he taikaha, he mangonge, he kiri e kore e tāe e te taraongaonga e te tū matakuru. Engari, he pōhehe nui pea tērā pōhehe rā. I roto i ngā tau te kaunei, tokomaha ngā kaimahi hanganga, kua mate i te mate whakamomori. Kā tahi anō tētahi pūrongo kā puta mō tēnei take. Ā, nā kona anō i kōrero atu ai a Hania Douglas ki tētahi kaimahi hanganga, i heke ki te waha o te parata i ngā wā omua, engari kua mai ake anō ki te whaiao, ki te ao marama.
He rite tonu te pā o te ringa o Aituā ki te rāngai hangahanga, ko te whakamomori hoki tana kupenga.
I ended up almost trying to take my own life while I was at university, and luckily I was in enough of the right head space to sort of stop myself and go find somebody to talk to.
He kōrero i Taunakitia, i roto i te pūrongo a SiteSafe mō ngā taumahatanga o te rāngai. E ki ana, e toru rau ngā pārurenga i mate i te whakamomori i roto i te tekautau.
You're six times more likely to die by suicide as a construction worker than you are by accident, which is devastating really for the sector.
Hei tā Brett Murray, toihau o SiteSafe, kaore taia te ki no hea ngā pārurenga. Engari e mōhio ana ia he nui te iwi Māori e mahi ana i te rāngai hangahanga. He teitei hoki ngā tatauranga whakamomori o te Māori. He take e aro nuiti ana e rātau.
Unfortunately, the coroners don't record ethnicity data, so we weren't able to drill down to that extent. There is obviously opportunity for further research, but we certainly do know that that Māori are well represented, highly represented in the construction sector, and unfortunately are highly represented in suicide stats in general.
Hei tā Kayla B. Haya, i waimarie ia i te nui o te hunga tautoko i āia, e putā ia i te korokoro o te parata. Nā reira i whakaroa ia ki te tuari i ona wheako, me kore noa e puta he oranga ki te tahi atu.
It was a hard time, but I had a really good support structure in place with my family. We were able to afford the care that I needed. And just the idea that somebody could be going through that and not have the support that I had, it's really scary, because I don't know where I would be if I didn't have the support that I had.
I puta hoki te pānui a te kāwanatanga i te rangi nei, kia noho mā tāmua ngā take hauora henengaro, hei patu i ngā tatauranga whakamomori, e piki tonu nei, e piki tonu nei.
Make no mistake, we are serious about transforming our approach to mental health and addiction. You will see that also in our approach to suicide prevention.
He oi anō, tērā te kupu āwhina a i Haya, moana hoa hangahanga e noho taumaha ana.
Speak to somebody about it. It doesn't have to be, to start out with, it doesn't have to be a professional, it doesn't have to be family or friend, it can be anybody, but as soon as you start talking about it, at least for me, it always felt like it just was easier to taking those extra steps.
E whakatauira ana i te kupu, he oranga, kei roto i te kōrero. Hania Douglas, te Karere.